Bekezela ngilinde ntombi ngilinde ngiyabuya dale Bekezela ngilinde ntombi ngilinde ngiyabuya dale shova malanga kuphela ngibona isithando sami Sandwa sami nakugcina kudala Sandwa sami ngiyakukhumbula Shova malanga kuphela unyaka Ngibona isithandwa sami Sandwa sami nakugcina kudala Sandwa sami ngiyakukhumbula Bekezela Ngilinde ntombi yami Ngilinde Shova malanga kuphela ngibona isithandwa sami Isithandwa sami nakugcina kudala Isithandwa sami ngiyakukhumbula Shova malanga kuphela unyaka ngibona isithandwa sami Isithandwa sami nakugcina kudala Isithandwa sami ngiyakukhumbula Uma ungekho la eduze nami isikhathi ngathi asihambi Umunge kola eduze nami Isikhathi ngathi sihambe Izinto ngathi zenzeke Shiya wo Bekezela Ngilinde ntombi yami Ngilinde Ngiyabuya dali mama Bekezela Ngilinde ntombi
Bekezela, ngilinde ntombi.